Ngibona uhubra plate, we played the Minister of Transport.
Yeah.
Wenza ama roadblock. Ukhona manje drinking and driving. Ulahan, ulahan. Why you laughing at that? Yini la khisara? Pra plate, ubusy drinking and driving. Nang, 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 nang TV.
Udume emzweni.
Kodwa makhona manje. Ngona wakufanele roadblock bese bathi sizokupompisa. Uplate asilo amakhulu bani ngambuza ukuthi ngingakupompisa la. Uplate yampeka ukuthi ngicela ungene evenini. Awupompi next way. Ayikho ozoyipompa. Ubhekile nje uvuthiwe. Uwell brute like utriple distilled.
So manje njengoba ku-roadblock wonke umuntu ofuthiswayo usho utesta positive kanti ivela ngayo.
Kanti uplate ayiphefumulela manje. Wala wat pompo na lot.
Pompo, chalo pompo. Hey pompo la.
Wala mo percentage ya no ka kupu ke mo. Mara ben shay juice mo smin.
Batanga. 0.72.
And there's 0.25 ya boss.
Yeah.
0.72 kusho ta uphuzanga intela umanzi like hey uvaram. Uplate uvaram. Uta plate. Baba mvala bathi njani bakuzo. Yo 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 yo. Ila baba mvala bavela. Yo yo wasanthong bonisa, wasanthong bonisa. Angeke ba. Uqini uphuza wena uzange. Ah atangeke. Lakho plate akakhulumi. Ngikumele usayinikho nje ijela le dava na. Uplate uplate uplate. Ene uyo enzi roadblock. Uyo vala imouth. Amajuda nam dos zo hijack wena. Aw sibona ukuthi abaphuzile.
Ay ay matana ay 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 that is a bad decision you played you're drinking and driving how what